Na kedama ngolu shobe zingondekheni na kela impungu jama dojeni. Na butanga semi kolombeni sena bazinya makazi. Na suka na ngungu pala kalu sizi kanga haka endulini ezinde yini na. Ndibanda acho nje kuni. Ukuba ndobe ndipinde ndibu uye njengoko umteteli ebeloke nani. Ndilapa kena mshanje. Ndingulowo wayeko ukoyo uzayo. Namhlanje zokunilanda kolu lwandle lumaza adlobayo lunemikhombe izikayo kweli zibuko liqotywayo. Nina ningabo basembhalweni wecece lisongwayo. Ndize kuyethula iqhiya enhlokweni yomfazi. Ndizokunisingatha ndinifunqulele buphethuphethu ndinindulule nakule ntaba ayidilikayo. Sulwane zonyembezi, kuba anina phawula unqangazayo emapunzini enu. Andifumananga siphako sokuba ndingenenzeli isisa senceba yam eyalukileyo. Ndinibhinqise inkululeko nambathe ezihlanzekileyo nalileko ngeziqaqambileyo. Niwuthwale umqangelo njengokuba ndaluthwalayo uhlazo. Ndifumanisile nisenako oko ndanenifumbathisile susela ekundulukeni kwam kuni. Akukho nanye eniya kuphuma naye kulo mzi wentsizi ndizokutshabalalisa wona nozuko nababusi berhatshi lawo. Kuba nina sele ndinilungiselele impumelelo yenu ekrelekrele phesheya kwentaba. Nithethile bonyana nentombi ngam nakwintlanga ezibe ziqephula okukokwam. Phezu komoya ovuthuzayo qhelekqhele, akukho namnye phakathi kwenzaliseko oyakuthi akakukuvanga kucengceleza kwentaka nokuvuthuza kwemithi bifudula ivelisa iziqhamo ezinobuncwane. Kaloku ndiyazi ndaniseka nangomzi ome phezu kwentaba koko ongenakufihlakala. Senide niphahlwe ngamaphahla ezintlokweni zenu nje iintaka zizalele phezu kwezindlu zenu. Baniqaphe ngamatyathanga ezandleni ningcekiveke ngolu hlomo emiphefumlweni. Benizoba amaphawu onyelisayo igazi lenu likroza liyimijelo ezinqeleni eliya kuphindezela phezu kwamakhanda abo ematyaleni. Enje yona intuthumbo andinokuyayamanisa nentuthuzelo yaphonoshono kwemimango yanini. Izibane zenu zikhanyile, umemezelweni luvakele, usindiso kuni lufikile. Phezu kweminqophiso nangaphantsi kwemiqondiso ngeni imiphefumulo ninikele. Esenyu isidlo ndinilele kwimithi eqhamayo esikeleke ngasemthonjeni. Zakhiwo zenu zimile, ndinilungiselele zityhithwe ngesandla sembalasane yelitye lembombo. Imivuyo yimibulelo nemigcobo inene ngamayeyeye. Amawenu anilinde ngengqongqo. Imihla yemihlale yakwazela amabele ntombi nemisekela. Obumnandi besizalo semazi sinabele emlanjeni kulivumba lomhlaba kusina kumachaphaza emvula. Obuncwane buncamisile bulele zantsi burhuqise esanzulwini samanzi ayolisayo. Emideni yakhona andiwolamanga amasimi akwadeni. Bekunini ningxanyelwe isigidimi kudala senilindele kwampumelelo emasangweni. Phezu kwamaqonga khiwe ngobulumko niyakusiva isandi sengoma siduma sikhenkceza amagcikini akomkhulu. Ukuxokozela kwamaxilongo nokugrhagrama kwemirhubhe ukuchutywa kwentambula. Iintsimbi ziyahlahlamba imigqali yabhodla amagwitya atsholoza khona phesheya kweli mbongi. Zosiba nomthonyama wabaneka phezu kwentaba. Ukuba bekungamna ndinini ngendisele ndigiya kungoku. Kuba eninako kugqwesile kunamawonga ethutyana akaloku nje. Kunqatyisiwe nakwiinqondi zanini ezatshatshelayo. Zinto zaziwa ngamaduna namathokazi aqatshelwe emapunzini anamehlwekhosi. Amathamsanqa yimvula. Kuluyolo kwabalahlekelele kulo mzi. Hayi ingamsolabo zinye imiba zibalasele ntilini. Hleli ngethemba nangesixa semibhiyozo. Baganele kwintshinga yomthunzi wothando. Bahlaziyekile okunene. Baxhamla ulangazelelo lwentliziyo zabo ebuchotsheni bamawavuzubisi. Uthando lwabo luphenjwa emathambekeni eentaba eziqengqeleka amasangqongqo. Ingqaka yomthubi bubhele ubenziwakazi ezimsobo namsoco buyaphuphuma kwimifanta yamatye enqatyiswe entlango. Nango ningumhlambo oqhogeneyo ongqunqa kwizixekokazi. Igugu nebhongo likama nobawo aba ngenene bazinganga. Ingangamsha ezachongwa zatywinwa. Ilitha elinamandla linugunyazele ngalowo wabulalekayo. Ningabebhotwe nizimasekile nicanya kushele eluhlwini lesono narhonywa ngegazi. Imbongi yosiba nomthonyama olwethu owentaba unyana womntu phezukwentaba yeZayoni.